Pofuna kusamalirani kuti muende mwino pamseu Khwezy buses yakubweretsera mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi Bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi Bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndi Bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndi Bwana 47,000 kwacha kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi Bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi Bwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangu imba ni foni pa nambala iyi 0886780355 Khwezy bus miles of smiles to your destination.
Achimwene, chikhupiro chonse linacho kuti kumene kumoyo wanu uli bwino ndithu. Abale anu ufe kuno kwanu Nyasa lande ndiyedi, momwe muja basi, momuja munatisira muja. Kusintha kwenikweni moyo munde, ayi ndithu. Zilumika zikupita ndithu. Tumango zimbitsabe mtima kuti ayi, zinthu zidzasintha, tidzachita bwino. Koma masiku ndimango pita achimwene. Munthu une ndiyamikire kwambiri kumwamba kuti kwatipatsanso danga, loti ndikulembeni kalata ino ya achimwene anga ukondeka. Mulungu ndi wachikulire amapanga zonse kutheka basi mundilolenso kuti mutsiku la leroli ndivulireka chipeya basi zomwe zijeza Khwezy kamba kuti gulanso sitampa zimaenda bwino kwambiri sizienda mwaumve ngati mmene zina zije zimaendera ayi ndithu ukakwera basi za Khwezy umati ino maulendo apa basi sikoma amenewa ndimanena kuti masiku akupita zimene tinkambekezera mpaka na pano amwene palibe pobe kusintha kwenikweni ife alolida tumakhabe ulendo na uliwonse kuthandizira mfumu kuledzera basi komabe zinthu zathu zikadali chimodzimodzi chiyembekezo ndiye timakhala tinacho chochuluka kwa basi kuti ayitu tsiku lina lake tidzayiphula koma zaka ndikumapita iti ndikudziwa kuti mwina make mukudzifunsa kuti kodi Bwande mwaganiza bwanji koma ish naima pakali lola achimwene ndikumadziya ng'ana nkumaona ndithu imvi zikumachuluka tsiku ndi tsiku mutu mwangamo natiphe kulingalira kuti kuthatu kwa shasha uku koma nanga ndiye ndingaloze kuti obwanta safe kuchikumbeni kuno tachita kuchiyani chaphindu pena pake ndikumaza dziguda pachifuwa kuti koma ndiye ifeyo moyo wathu kutsalirako ndiye tiloze zala ndani tidziloze ifeyo kapena mwina mwakatsogoleratu pepani ilo achimwene pena pake masiwano ndikumakonda kulankhula mokhadzula kuti manyasafe pena pake takhati kudalira kwambiri anthu ena ake kumaotenga ngati timilungu tinatake takhati kuyembekezera zambiri kuchokera kugona lake la anthu limene kawiri kawiri langokhala likulonjeza pozindikira kuti sichedwa kukopeka mtima kenaka zinthu zijosa zidzachitikansoyi zimadzioneka kuti moyo wathu unayima kwa zilumika zoposera fete zimene takhala pa ufulu wa demokrasi demokrasi yabwinobwino ndithu koma inabweranso ndi zake zitopotopo moyo dalira chilichonse kudikirira mzungu kuti atigaira ina ake pano zafika poti ngakhale kuti ufunsire njira mmadingenimo akapamaliza kuuza kuti mudutsa apa kena kaso mukadutsa apo amadzi akuuza kuti nthe mungoti siyasiya simutiona ina yake ya madzi iwenso kenako kudabwa kuti akulakulo ya madzi kufunsira njira komweko ndikuoneni mpaka na ina yake ya madzi timadziwika bwino kwa nthawi ya itali ndikugwira ntchito mudzipereka kuma pano zimodzioneka kuti chimene chikutsogola kwathu kuno ndikuba ukambere mbere kufuma pesa zinthu zina zake moyo mumwachangu kwambiri mbiri yathu yoti manyasa ndolimbikira ija inapita ndalidza mwene ku join komweko timatetika pita nthawi imene ija nkhani ya manyasa anali nkhani nyabwino kwa basi azungwa ku join kwa matikonda kakhale galu wawo wa azunguwo amatikondanso koma pano akumamba kudana nafe akumakhala galu wa mzunguyo chakudya kumamba kaita mubera kena kakotsala kono mampatsa pano nkhani zimene tikumatchuka nazo ku join ndi nkhani zosalimbikitsa kumapulula chitedze kumunamiza nacho mzungu kuti mankhwala adazi amene wamphwanga koma chondo usakande ndi umukhuthulira mzungu padazi chitedze chija koma mzungu ndiye vutikani nachone chitedze maso pyu kufira koma ndiye dumphani nachone kufikira kuvomereza kuti akulu basi za mankhwala adazi zinazikanika umambala walowa kwambiri mu nyasala ndi mwono achimwene tsiku ndi tsiku tikumafuna miyoyo yathu itasintha koma zochitika zathu sitikufuna kusintha ayi kungacheremu basi ena ake kumakhalira bawo akakhala umakamba nkhani zawo za bawo basi ayi nkhomo ayi koma ntaji uyapo koma aise ndiye wasonkhanitsatu chinyumba iwe udakhala nawo patali udzingoona ngati pakuchitika zenizeni mpakana ngati zafikapo makamba zosonkhanitsa chinyumba ayitu za chibwana zenizeni za bawo basa chimwene azipamba akuluakulu koma basi tsiku lonse bawo bawo ena ngati si bawo ndiye kuti ndidelunde basi kumachita kukhala ngati kuntchito kulawirira mammawa kenaka kudzaphumira kayi pa nkhomaliro kenaka kudzapitanso chigawo cha masana mpaka na usiku kwali komweko kenaka kumabwera ali dzandi dzandi bwana mp tinakuvoterani ifeyo kuti mutithandize koma sikutithandiza yayi ndiponso bwana mp mutu ngati banzi tandionani ineyo ndikuvotera chonsecho ineyo ndiye voti yanu tinazolowera kudikirira kuti tikamuvotera munthu ndiye kuti basi tonse atione ina yake tonse nyumba zathu atigulire muchimanga ana athu adziwalipirira sukulu tikatsikira kuti chete azitibweretsera mabokosi kupanda kutero ndiye kuti kumachita kulumbirira kuti ine ndithu dekedeke thuwa voti yanga bwana mp simudzaionasa yayi mwandionjeza simundisamalira makono andale amatona ngati zidude zawo kumangobwera ndi nkhani zabodza kumatinamiza chifukwa amadziwa kuti vimanyasa ukonda kulandira dzisangala ndipo dzitivotera pamene adzadziwa kuti iyi tadziyala udzu pa mimba zidzakhalakuti zinthu zathu zatheka ena amabwera ayi ndikufuna mufike pa singapolo inuyo manyasa ndiye ife nkumaombera m'manja singapolo bwana zona kumakondwelera zinthu zoti sitikuzidziwayi singapolo kandi chiyani kaya kodi ndi chopaka pa buledi kodi ndi dzina la chigayo chokonola kodi ndi chiyani ayi ndithu kumangomba m'manja kuombera mfiti winanso nkudzabwera nkudzati iyi singapo anachepa inu nkulengerani ukanani koma ndiye kukondwera mpaka na ziphidi goliro makombola mkati kuti basi tikupita ukanani dziko la mkaka ndi uchi paupita kwa nthawi ndiuzazindikira kuti koma zingachitike kanani kumubweretsa kunyasalande ndikudziwa kuti mwasokonekera chimene ndikulankhula ndichoti anthu andale amapeza danga lotinamizira chifukwa ambiri ife tilibe chochita chogwirika ambiri tikadagona kuteko panopa wina wake wandale akuchiphikaso chibodza amwene choti atibwatike nacho mchaka cha 2025 ena pakadali pano ali mkatimo andale akudyerera mapwevupwevu tikamayandikira zisankho akayiwunika bwinobwino kuona kuti yabeba ndiyo uwamva akunena kuti basi ine ndalowa kutsopano kufuna kuti adzipitirizabe kudyerera amwene tinawo anthu amene ankadyerera nthawi ya alidzi nthawi ya malume chempando nthawi ya chitsulo cha njanji nthawi ya mama jo nthawi ya mkolopetulo mpakana pano nthawi yobusa akadadyererabe iwo nthawi zonse amakhala kumbali yolamula basi nkhani yake simakhalanso ina ayi dyera limakhala dyera basi anthu andale ndadyera amaukhutitsa mimba zawo basi kusala badilaso za ena ayi ukhaokha anthenga zimodzi amakhala kumangoonana kumapatsana zochita amwene nchifake tikumanena kuti ubwanta safe ndi alolida anzathu tingolimbikira zimene timapanga basi tisayembekezere kwambiri kuchokera kwa awawo andalewa ujen mabankazi ife tuphokoso ayi ndithu Sikweni kweni logo tipambane kudzipufumula dzaka mpope United. Hayi ndithu silepanga phokosoi kumakhala ndithu bata labwino bwino kuma amwene anzathu amapenati FCwo akatapambana ndi ey ngati timamwe madzi kumakhala kuphulitsa makombola sabata yonse akuti kusangala kuti lero bullet yawo yapambana phunzirani koma kudzichepetsa ngati mabankazi kupambana anthu tikumayembekezera kuti tichita phokoso hayi ndithu kumayenda ndi ndidi kwina kuti kumangomwetulira kuti ife tikupambana ndi kukhala kwathu zogonja kumawasira akwena wadzigonja life mbala wanga life ni nchoncho long live ubwantasa
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi